boa fonte no. Abra bomo boa fonte no. Ai. Ya me som papa ni se wo bi kore. E wi si ani nyanka. E wo wona wuchre mo. Ya me som papa ni se wo bi kore. E wi si ani nyanka. E wo wona wuchre mo.
Bible says, tell the righteous that it shall be well with him, for he shall eat the fruit of his doings. Amen.
Charity begins at home. In Tiashasia, they start here free. If she was our friends here, I am entered this assembly. May I work for 20? And I want you to see any day. May I myself falling in a. In two of the and Cassabia catch with Amma. And maybe Bedua. I am a young man. Me and my mommy Mary, on us to Holland, on us to Somersley. And I'm me and my daughter Pages, as I'm wasting a man, the donor friend is 2AJ, on us to Somersley. It's the AMNJ, say any day, or my boy, and my dear say, Abba, see me that's what I am, goodbye, Edna. I'm sorry, Patricia, Anna.
Okay.
Yeah.
Ministry bow said, your chin never melted for a young anyone would be. The last time, Granny be when you baby that, a day I was here, no, a form safe, and what that, and put your more, be the answer, and what that. Maybe I will call you Kuna and away, and who will be our da? Who will be the one would be a Nibi Kura, Nelson and Nam, Yaya so, and to me, a sin, a dying, a boss. I am a container, or you will obey what you must see. And this one, you say, I don't know what you feel any agent. And to whom they can have any hour, and for us, you put any. Also, but today, I have a credit in your own people, also, no more channel. The problem when you put a new, there's no more channel to a woman, you know. Say, I think I'm a so proud, I want to say, I'm going to say, I'm going for India. Now you're putting enough for what beer, and yes, I want your person to also get the more beer when you be. Ebi akwa bi kosu kwa timu zana mochele no. Once the prayer di mano, niyako pawe de. Obeshi na.
Yafrani onso fadume uzichunia. Sabri yao Afrancia, Matedis asode mebinisha. Na odisi yaba prinsila ne mami. Ena evladi di yato na kumasose. Kuna fua omuwa Afrancia, Matedis asole mu. Omechele na doye eni neni so ema e kuna fua. Sabri ya kase ekuna foni biwa yenu ontwetwe nkomo na yenhwe o ma sechinem se o mukunu nu wuja wono asechinem tese nyoma mutese mame memo ahe
ya medio
apom tese
nyame adumu o
na afana wasechinem ene wabra bo mukunu wuja wono asechina no ofa ne se
pocho mukunu wuja me dia roho na odija me ifise me ne nkuta nkwara nsia Owo ye nso abusuafo na anhwe nkwala no. To ama nkwala ni nyina egu mi so, ama me waho kire mpa, nkwala ni nyina so gu school. To ama sisie de me waho kire mu.
Nti afa no nkwala no hwem. Nkwala na didiem. Wo fa no sen. Wo ye de na omu didi.
E pa cho sisie omo ne hwefo bi age me age se me na makọ na maba, nsa na omo didi. Obi ye ni ho a ebo ame. Ya na mhwe nkwala no kwala nsia, omo nyina so school. Omo school fees mpo. Nyina Adam bisabu siabo na mebusa amede hwe wo mu
nti enne dia yenua bai bai e manyen usom sei
masema meka kire na ne se nyame nhira no nyame nto wo mu nkwam omo omo adwuma nyeye na nsi won ye na wanya ne mrosu mfa mwa omo a omaka no enso ye nko aso won chema omo aka no so obi enye bi danasi danasi danasi
ma ya ne ya mami su ndi nkomo mama and then me wouldn't say when you had your motor so. Now, and me yam me so. Who couldn't feed him? I said to the money, Abraham, net to say.
But I am a crown free mono. And fancy and Vienna and Effa. I want you to me, womb papa. I see I'm a barber cook now, cow, school, one usa. School, some no cried and then. Me so kura makoye me ni operation so ni kura makoye no operation no kura na ahoto bia ni enso ahokire nti mankwa a omo ni di nti hese meko nti kakra kra na yede wa ha yede ko se me yale kura agi se nyame yala na obesa me yale nti
dia ye nua bai bai ye ma mo yi wani so wo dia oye ho ne te se
pa cha ni ye nua mba no woni ni kru no mba ye ma me ne de me a de aburo ma dwene ne menti ase ye so eche se ane dembo a omokae na me ni ani da so se saa ne ma e mpo nbe be ya ma ye ni e bia o mbeche ade kra nga kra nga kra 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 no de beche ni na ye ba ye di aburu ma dwene me ntia so ye so enti me di nyankopon no wo soro ho no e hira wo mo ni o ma sefo nyina
e bia ya da so wa e beniza matel sa so de ma ye na ma me no ma kunafo a ene nyame ye o mo adom no ana ye no won twetwe nkomo mama apo muti sei ane de asie ye nwanwa
pa e me nwanwa bro ma dwene ne menti asie so se no nyankopon wati aka nkole ya koma so o mehwe ye na kunafo ye ti ni sio no mo so me bepa ye ni sio bi na me nsira wo mo na wo mo bibia ye bia anye nkoso
mama wo kunu firi mo no asetene mo fa ne sen ane nkola ne hwem
e de ne ma me pa emra mi wura wu ye no I'm Samira Yareka crap. Mammy to make Mimocrack or hair no. We yen. Bussian will be our mum way. Nicotanquara, a big school. Besses, I'm reading a big crane way. ebi ebe dampo na yedi si onyakopona na wa bo amia metimetu ya ka wo machi nyina ama nkwala na metimi hwa wo mo ne me pese mbo sesin bi na me nkwala no yetene mu na owuye de ma me pa
nje ade na wo ka kire ye nua ba ne ne kunu
de me ka kire mo ane se nyame nhira wo mo nyame ntre wo ma hiem bibi wo mbe ye bia nyame nhira so na nya adom ne nhira ma wo mo
ada se ya mere wo ma mere wa ana mi wonu se wani age kaka
wani age papa me ba ne de wa ya de nyame nhira no ade kya me didi a me de urade na me da na ne bia betum nsem ene nso ye ba tum nsem po o che kase nje urade nhira no juma die bi obedi biara wanya wanya no kwaso wani ni kunu basi tranya prom ne bibi benya bre wa poso se mi tira ye hura ya miti hei benju benye ajapade eme nkurafo na mofre nyina
ma ya ne ya mami ndi nkomo ene tu ya na switi sanu o ma ekoso nyina na mani age so na mewra wa ene ne se onko ba kofo asetena no eya ene mofre hwem na mani age na mewra ho enso so ni nyina mu ne ye wa urade die ewade mabrewa de ene esi wa so dem ho afa ye nua ba ene ne kunu ho atade omode abreyen wuso mu sei
wuso mu urade ni dinu aya de papa se mi akop mu obi da se mi kunu ka ba bi ache papa a ne manya che de tese de mani age pa
se abusia ye ye na ye de asi na mama me ne me yele ba kwa me ni ne ho agro me ne ne ntwetwe nko mabrewa anadia esi ye yi wa so dem hayi atadia ye nua ba ne ne kunu adia man ye wusom sei
wusom sei ye nyankopo da ba sei ye nyame shira ba papa papa tan se modem ma ba bon mbo mu bi da ojem oburu ma dwenu mti ase so mbo me nyenwe so ba modem sa ma ye de si ari ba ji ya pa ndi ya ba so pa nyame shira ba na me shaba na ne ba hwi nyina ba dia mi nyankopo on shaba na benye skapi na blue bioso ba sa ba hwi bi o
na ma ye di nkomo a because kuna ye edene wo kunu nwinja wo yiri nwinja wa wonim na de ben obakofo asetena ono ni kuna ye adwuma abobra abre na dubre obedi na ba ma firim sika ni fi obedi ahwe mo fra no ma me ne ma me ni ngom ma me ma he ate sen ana dia ye nua ba ne ni kunu ebe ye ma yen uso mu sen
Me dia me danase pa enshira na bambo kese onkane na nase funyina na me enshira no na djuma dia na webedi onto ne pretim onto ne nkum abinyina
me mimisa wukunu awu ye mfia dodo sen
me kunu wi afini no shempo wonyin
yenyin no ana we dia ye mon shading den dia nanso nyame da so nyame na hwɛ ne ma ɔbɛkɔsɔ ahwɛ wo ɛdeɛ na wo ka kyɛ yɛ nua baa ne ne kunu
ɛna mekɛ dɛ mede nyame da no ase nhyira nkanka no asɛfo nyinaa na ɔnto no nkɔm na ne tiriyɛ fitafitafiti dɛ meso meda medi waayɛi na abusuafo no wɔnhwɛm nti obi na ɛda mpɔ meyɛ baabi nda obi na waadom me ma mete ne fie nso nyankopɔn hyira awuraba no a menye ne te no ɔnto no abusua no nyinaa mu
ɔda wase maame ɛna wohwɛ deɛ kɔɔso a mea nkasa kora a mene yɛ wo interview na mewerɛ ahɔ ne ne sɛ ɔbaakofoɔ asetena ayɛ a na ɛɛya wokunu woyɛ mfie dodoɔ se no
mfie mmienu ne abosome nnum
nkwalaa no asetena mu ne ɔmohwɛ mu te sɛn
nkwalaa no asetena mea na mebɔɔ meyɛ nkakrakra na mede ahwɛ wɔ mɔ baako wɔ school mu kɛkyerɛ no wɔ secondary school mu saa berɛ baako wɔ adwuma mu baako nso awie secondary school ɔno nso wɔte fie sisi afe na mɛ kokoo kakra papa no de gyaeɛ no no meyɛboaboa no no agya ma ɛkwane a mɛfa so amede no ɛbɛtoa so
nti ana ɛdeɛ na woka kyɛ yɛ nnua bɛyɛ a wode ɛmo ne ntama bɛkyɛ yɛ
ɛyɛ meba meda no ase sɛdeɛ adɔyɛ a wabɛyɛ amɛyɛ no no na ɛyɛ saa no mpa nnoɔma no bɛgu na ama me werɛ ahɔ sɛ akoraa ketewa na wɔanya saa adwene no na wɔbɛyɛ yɛne mpanyimfoɔ adɔyɛ saa no na ama me werɛ ahɔ ɛnti nyame nhyira no onto no kwanem de nyina woni ne kunu ana montu ombetu biala enye nsira ne adom emfa ma woni na busua ana msira no
ma mene me ma me no aka ayina ne ye ndi nkomo kakra ma berwa apom ti se
ne adom
na ene de asi wa achade a ye nua ba ne ne kunu de abetenye ati se
ati se sisi ani wa yama ya ne woso papa mekun wure wa che meni nyana ne kwaso no wo wu ano ka che bi se hana mi wu amanwa di bio ampanzu medini mira ne so sa mi dade mo ne bu siafo ni botu mi firi dem bo endi mi so ma tena wa mi se mi so mi nwa di bio ma mi fa bi ma bi e bio wo wu ya che wa che pa na ngwa de so wa che endi mi so ma tena wa ma fa bi mi fa bi ma da endi ma tena wa mi so tama mi tama so no
nko na na sitinum ni o
ba na sitinum mi a na na me hwe be na e bu siafo le dane ya dem ni kra betu na me ne he mbona mo so ja ko mi ba be yi mi no ma nyana na endi mi a na ma hwe mo a ko ti sa mi ni enti achede ya me be dia bre mi ndi nyankompo no twedua mbokwa me me de danase me di shira no ma nza no adwuma nye ye ni wanya bi acheche bani aka no me ka she wurade nyam se nyam se be shira no moye ye amen
ya nyam a me kreni ba ko nso ono nso ne saka achede ya ni bi ono nso wa ha mama ene wani je te sai ndi asi ye
oh ani je de ene eboro so pa me ne je bebre If you said many na kwansa sada ye menya na chede menya ntimani age
wo kunu free mu no mfie san ni
ba jo vie du miensa ne abosome du ye ebe
13 years na wo kunu free mu no nkola na setena omo didiem omo hwem etese
ba je gakra kra mi gusu a nti e fa de sai a mo chira omo die nzo gakra kra didi mi ana me prepare na che sabda sho wo mu school hwani ade nyina
nti ade an ntamane nyoma ode ba ye ade na wo ka chira omo
o de me ka chira so nya mi shira omo na da nda nyoma ho de na o ma o tutu won sam sa de on betuma ya do ya ma nwisia ne nyanka da bia
ante ya mra o hwe en na djuma die wo hu ne sai
djuma die ndie me djuna o kra bro ma djuna me ndie asie so ndie ama adena hyem so ma mu die me nyek kra me ni agye zo aro hwa ya da hyem so papa papa
wo kunu wi ye amani yes ne
ba che mvie nzie ni
6 years ni ngola na se tenem na o ma di die mu te sai
wala na se tem dia ngwala no mususa ngwala nwatwe ndia mame ho akire me papa pa nya ngwala sam sisi a bo modina ahwe o mo school embo adwuma no me nya obi ni manim na kambe so mo nya adwuma mbo aye ndi sisi a ya sama aya ro ho pa ya dam so a nya ngwala sam
ndia dia na o ka akire odisi aba prince na mame ni ni ku
ndia dia maka nse nya me nyihre o mo na onka o mo sa dia ona wonnim sa dia me ni o mo si nante no onka mo onka ngwala na be ma no so dia gya me no na urade nhyira o mo na ba bi bia obakọ no woni nanim na mfa no gwadura so mdwim o nhyira ni nhyira o ne na sefo onyina na dia o ye ma ye onkọ so na onye dia buru so eche we kula dia maka nse nya me nhyira no
abusua ene odisi aba prince la ne maame ayede a odebe ye kunafo ewa biniza matedesa ewa afransie aha ne yede besi ye frame osofo aduma wusi junior ye bada mase na de ayesre amanye maame ne kunafo so onchichiri won were no nso woden odisi aba prince la so ne maame nso ono nso nyame nsira no ni ne kunu ene mofre ne nyina omama de omoye nyina enye ye na nso aba aha ne yede besi bye bye
Missy, I need you on the phone.